I e p u m w I p whip w e I whirl E E wheel W E wham whip whirl wheel wham the